Sondela ngidlalele umculo Ngikumbuze uthando lwethu Umculo uyisikhumbuzo Thank you.